Benzazi into cela kwabanye okanye ubuze kwabanye, then you continue ke ngoku ubomi.
Amazwi obulumko kwi-youth yale nyanga.
Kulutsha ndibakhuthaza into yobana kubalulekile ukufunda, yena into eqala ebalulekileyo. Kubalulekile ukuhlonipha iiparenti zakho, noba isengekho iparenti yakho kungumntu wangaphandle, kubalulekile ukuba mawumhloniphe, mabaziqoqoshe, bafunde konke into ezibalulekileyo.
Ndiyabulela ithi Stack City TV, you rock.
Stack City TV, you rock.
Uzivele ke nawe ke, siza kuphela i-visit next time. Masitshoni ke, Stack City TV, you rock.
Stack City TV, you rock.
Wow, matshoni. Masitshoni ke, utata umfundisi ke notata ekhaya. Stack City TV, you rock.
Stack City TV, you rock.
Yatsho iyo ibhesi kamnandi ke bethunana. If you want us to pay you a visit, ungasilibali uzasifumana ku-YouTube Stack City TV, on Facebook Stack City TV, on WhatsApp 083 7575026 ke uzabe ebe